Ingwati y'imiliyoni amajana atanu y'amarundi asabwa amazi avunja amafaranga kugira ngo yemererwe gukora hamwe n'ibihumbi mirongo itanu by'amadolari ayo mazu asabwa kwinjiza mu ndwi atuma bene ayo mazu avunjirizwamo amafaranga y'agaciro baburayo bacira n'ayo bamira ku bwa André Nikwigize ahamenyesha ko ayo mazu acyategekwa gukorera ku rugero rwa babi ibihumbi bitatu by'amarundi mu kugurisha cyangwa kugura idolari rimwe ry'Abanyamerika naho biruko uwo iz'ivy'ubutunzi avuga ko ayo mazu avunja amafaranga adakurikiza ibisabwa na leta ahubwo usanga avunja idolari rimwe amafaranga ibihumbi bine cyangwa arenga haba kuwurigura cyangwa kuwurigurisha ariko ingorane n'uko amafaranga y'agaciro ibanki nkuru y'igihugu ihayo mazu avunja aba ari make cyane ugereranije n'ayabakeneye ku bwa André Nikwigize uwo mukazo uzotuma amazu atari make avunja amafaranga y'agaciro ahagarika gukora abavunjayi bace bajya kubandaniriza akazi ku isoko ya magendo bigenze uko ikiguzi cy'ifaranga ry'agaciro gica gitandukana gose ugereranije isoko izwi n'amategeko n'isoko ya magendo uwo muhinga mu by'ubutunzi amenyesha rero ko Burundi bukeneye ayandi masoko ya mahera y'agaciro André Nikwigize akibutsa ko ingurane y'imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu n'imwe z'amadolari ikigega cy'isi cyemereye u Burundi azotangwa mu kiringo cy'amezi mirongo ine kandi ko ayo mahera adashika na mirongo itatu ku ijana yayakenerwa mu kugura ibintu hanze y'igihugu uwo mukazo mu bijyanye n'amafaranga y'agaciro ngo ntacyo uzomara mu bisata bimwe bimwe guzotuma mbere n'ibyahuha bihuhuka André Nikwigize akavuga ko mu rugamba rwo kuzamura ubutunzi hataba hakenewe kugwiza amajambo ahubwo ngo haba hakenewe ibikorwa nyavyo.